Burundi kwashize umukono ku masezerano yo kuzakwakira ihuriro igira 2023 rizohuza ibihugu bigize umuryango w'isoko rusangi komeza muri mwe igifaransa nkunduka pwepwe munyamabanga mukuru uwo muryango avuga ko iryo huriro rizokigirwamo byinshi harimo n'ingene ibihugu bigize uwo muryango byo kwiteza imbere
iryo rizashimikira gushyira ingufu hamwe ku bari mu bisata bya leta n'abigenga kugira duteze imbere umuryango w'ibihugu bihuriye mu isoko rusange na cyane cyane mu guteza imbere iby'ubutunzi no mu kurabira hamwe ingene twakwagura isoko mu by'urudandazwa turigire mpuzamakungu icyo kiyago kidasanzwe cerekeye gushyigikira iryo soko rusange kizokorwa n'abashikiranganji aho bazaganira nabo mu gisata cy'abikorera utwabo kugira bahanahane ibyumviro ku ngingo zikwiye gufatwa mu ntumbero yo guteza imbere ubutunzi bw'ibihugu bihurikiye muri iryo soko rusange
nyakub bwa Robert Shingiro umushikiranganji ajeje imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu avuga ko bazakora ibishoboka byose iryo huriro ngirakamaro ku Burundi rizogende neza
ikorwa ikomeye cyane kuko aya masezerano dushyize ku mukono niyo ntango nyezina yo gutegura iyo nama tugiye kwakira aha mu gihugu iwacu i Burundi mu nama bene izo harabe inyungu nyinshi ku gihugu inyungu zijaye n'ubutunzi abo bantu bazoza ngaha ari mu kubwinshi bazoshobora gusiga amahera yabo no kwita amahera ya kavamahanga atari maka mu gihugu harimo kandi n'inyungu mu bijanye n'utugenegene kuko tuzoberekana natwe ibyo tuzi tubereke ingoma zacu tubereke abatambyi bacu tubiteguye neza bakagenda neza bizotuma isura y'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi iba nziza gusumba haba mu karere cyangwa mu makungu tukaba rero dushimiye twongera twizeza shyira mu komesa yuko u Burundi twiteguye n'abarundi twiteguye kwakira iyo nama tuzoyitegura neza
iryo huriro rizaba kwigenekeza rya 31 gitugutu umwaka wa 2024 ikazahuza ibihugu bigera kuri 21 bigize uwo muryango.